Zami koko nomkhulu salwa zendoda lesi ugogo bathi nembatha. Ngane zakwethu sikhuluma udaba olubalekile udaba lophahla. Gogo ngisesibhedlele, gogo ngisendaweni ebucayi, gogo angisazi noma gogo engathi ngishonile ngisemakhazeni manje na. Angisazi kanzima. Sazokhuluma ngophahla komuntu ongasekho emhlabeni. Gogo ngiyagula, gogo ngisephansi kwe-truck, gogo ngilimele, gogo kunje kunje gogo. Gogo angisazi ngenze njani. Ngicela ungisize gogo. Ngiphahla kanjani gogo ngisendane ebucayi? Ngisejele gogo. Kuyaphahlwa yini usejele gogo? Ngenze njani? Simple. Ungaphahla noma ngabe ukuphi ingane zakwethu. It doesn't matter ukuthi ukuphi, it doesn't matter ukuthi ubhekane nesiphi isimo. Ungakwazi ukuphahla. Actually, uma ubhekane nesimo esicayi, ngesimo esibhedayo ngempela ukuthi ayikhona. Engathi manje na izinto imile engathi in phahla ngenhliziyo ngaza kwethu. Before you go down on your knees, phahla ngenhliziyo. I know ukuthi sibe nama episodes amanye okuphahla la ngithi khona you need to prepare for ukuphahla and everything. But musu uyithola usengozini, do you have time to prepare? You don't. Uma uyithola ususejele, do you have time to prepare? You don't. So kunezimo ongakwazi ukuthi uphahle under zona. Ngoba nakho usuyithola kuphi ususekhoneni ukuthi ayisekho phela manje into ozoyenza into efanele wenze ukuthi ukwenzeni ukuthi uphahle into efanele wenze ukuthi wenzeni ukuqa ngedolo la ukhona noma ucimeze nje la ukhona kusinkathi vele ucimezile ngenxa yani yezimo zempilo ukuthi mhlawumbe ulimele kakhulu awusakwazi ukushuvula amehlo izinto efana lezo noma kusinkathi uphahle usebuthongweni so uyakwazi uphahla ngani zakwethu Gogo, how? Ngiyakuzwa gogo uthi ngiyakwazi ukuphahla uma ngisenkingeni. But how do I do that? Ukhuluma nabakini. Babize. Nina basekhaya komama, nani nabasekhaya kithi. Nakho la sengifica ngikhona. Kwenzakalani? Ngicela impendulo. Kwenzakalani? Iyona yini impilo engifuna ngiyiphile lena? Sengiyakhubazeka yini? Kunomama oko wafika ekhaya egula nomama la. Ngathi yazi mama ngendlela ogula ngayo. Une-stress. Ngicela uphahle noma ikuphi la uhamba khona. Umama lona wabasengozini yemoto. O-doctor bathi kuyena ngeke asakwazi ukuhamba. Waphahla lo mama lo esesibhedlele. Waphahla lo mama lo esesibhedlele. Wathi la engikhona anginalo ikhandlela eliyiyelo neliblue. Kodwa ngiyayibiza iyibani eyiyelo neblue zisondele. Ngiyaphahla manje. Waphahla lo mama lo. Wathi kuphela 2 weeks, just 2 weeks, o-doctor, they were singing a different gospel. Ukuthi no, 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 kukho into engenziwa, kukhona umzamo engenziwa. There's a story futhi, so baba ade boshiwe, wafika waphahla ejele, waphuma ejele. So uphahla, umuntu uyithola usendaweni ebucayi, kuyasebenza. Why kusebenza? Ngoba abakini bayashesha ukusondela. Uma bakuthola noma usuyithola usendaweni ebucayi bayakwazi ukusondela bakini abanye basuke bazobheka nje njengoba amakhelwane besuke beyilunguza ifinisher mizolandwa noma uzodlelwa imoto nabakini bayakwazi ukufika nezitha ziyakwazi ukufika edlozini kodwa ifike kini ukuthi hayibo kwenzakalani singasiza kuphi kwenzenjani uma kunjena so ngani zakwethu uyakwazi ukuphahla noma ikuphi it works ungesabi ungayitsheli nje ungazenyezi uyitshela ukuthi ngoba nakho ngisesibhedlele ngoba nakho ngisejele ngeke ngikwazi ukuphahla biza iyibani noma iyibani lezisebenziswa kini whether usenza ikhombo kagogo bathile mbatha or usenza iyibani lezisebenziswa kini the bottom line ukuthi uyakwazi ukuphahla ngani zakwethu uma usendaweni ebucayi period salva sendoda ugogo bathile mbatha uma vula kuvaliwe emzini amanye amadoda salukazi sendoda Sukani madoda 082-833-4063 Ngane zakwethu ngitholakala empangeni kwaZulu Natali kuphela Ngane zakwethu yekani ukufaka imali kuma account emgula egila mkhuba abantu banifake imali o5000 ko Shoprite kobane bani yekani ngane zakwethu Salwa sendoda gogo bathini mbatha ngani zakuthi please don't forget to subscribe and press the notification button for more educative videos. Tshela namusa.